Kua whakai te kā wānatanga ki te hiahia o Transpower, ki te whakatū ara pouhiko I whakamaru ki Otahuhu. Heoi e kaha whakahē tonu ana a Ngāti Koro ki Kahukura I te kaupapa nei. Hei a kōkō ake nei tātou rongoa I ngā whakaaro o tētahi o ngā māngai o taua iwi, engari tuatahi a nei ngā whakamārama a Raiha Johns.
Hiko hiko ana ngā kōrero I wāinga I a Ngāti Koro ki Kahukura, rāua ko Transpower. Mo te putanga o ngā kōrero mo te ara pauhiko hau. Kaore anō kia ea ngā amuamu whakahē I te whakatū pauhiko, I runga I te takahi wāhi tapu. Ngā pā e takoto ana ki runga I te ara, ko waniwani ko paura hoki. He mea whakawhiti anō te ara I te tūpuna awa o Ngāti Koro ki Kahukura, arā I a karāpiro. He pā ngā anō ōna ki ngā whenua o Ngāti Raukawa me Ngāti Haua. Tā te kreme a Ngāti Koro ki Kahukura ki te tarai pūnara o Waitangi. E mea ana kua whakahāwe a te arātau e Transpower. He ue pū no te karauna I runga I te kore tūtuki I te wairua pai I wāinga I te karauna me te tangata whenua. Raiha Johns, te karere.